Omela.
Mm.
Omela.
Mm.
Kwa nini ulichoma shule?
Sasa kama school moto imeandikwa keep the fire burning, ningefanya nini? Si ni ku keep the fire burning. Aya.
Omela.